Udochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
Udochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
Udochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
Udochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa. Ugochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
Ugochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
Ugochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
Mana ọgbọnụ chi na-enye udo, oyi emume ọgbọnụ chi na-emeze. Onye Chukwu meleze ga-abụ eze, onye Chukwu dela ọgaranya ga-abụ ọgaranya. Ugo, ugo, ugo mo, ugo, ogbuzu ọcha ke. Ugochukwu nyere onye nne n'ụwa nọ ndị asịlị anakwa nịa. Nke onye lụ ụmụnne n'ụwa nọ ndị asịlị anakwa na mo. Nwanne mụ na ndidi amaka n'ụwa, onye nwelu ndidi ọ ga-enwe awele. Onye nwelu ndidi onwe ti fọjọ n'ụwa, onye nwelu ndidi omeli ije enu. Maka ebe onye ọsọ lulu n'elu ụwa, onye ije kabarụ nwanne n'oge ebilili. Ogini salụ nwanne na nwanne, ogini salụ nwanne na nwanne. Ngwa kedu ibe na-ese okwu, ngwa kedu ibe na-ese okwu, anyị mụ kedu ibe na-ese okwu. Ngwa kedu ibe na-ese okwu, anyị mụ kedu ibe na-ese okwu. Ego, ego dị anya bịa ego ga-adị anya na. Ugochukwu nyere onye ndị asịlị anakwa nịa.
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 Eje na-eje n'ụwa, ije ego, ije ego n'ọdịkwa ogbugbu. Ije ego, ije ego n'ọdịkwa ogbugbu. Onye na-enwere ego nwanne mụ n'ọtọ na-atọnụ. Onye nwere ego ụtọ na-atọnụ. Onye na-enwere ego nwanne mụ ụtọ na-atọnụ. Ife Chukwu kwulu n'ọnya ga-eme, ebe n'ume anyị onye iwe wetarịa. Maka ugo ogbuzu ọcha ke, anya fụlụ ugo nwanne m onye anwụlịa na nugo. Tie ibu! Oye masị m na-ego amaka hụ, ego n'ọdịkwa mmanụ. Oye mụ kedu ibe na-ese okwu, ngwa kedu ibe na-ese okwu, ngwa kedu ibe na-ese okwu. Kedu ibe na-ese okwu, ngwa kedu ibe na-ese okwu. Ego, Ego di anya bi ego ga di anya na Bekugo mu na mbu onye di ogo Ema ko onye di si ogo no nwe nwanne inugo Ibi si ogo ni ge nwe nwanne Ibi si ogo ni ge nwe nwanne nu Ego koyi oyana Ego koyi oyana Ugo 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 mo Ugo go buso chake Ugo chuku nyalo nye nenu wanondi asili anakwanya Nko nyalo nye nenu wanondi asili anakwanya
Ugo chuku nyalonye, ndia sili anakwanya
Ugo chuku nyalonye, ndia sili anakwanya
Ugo chuku nyalonye, ndia sili anakwanya
Ifatu mwapo seselo, akataka biyao Kale, oye de ya burike mumeke negi Oye muchumo wanya kwa negadi Oko sisi, onye wale wale fa Iman oko sisi ade pudankete Chuma bia o, no numeke negi Udogu Egwa kamu netili Aichifu mwigwe nonu mekenegi Arise Daniel Oso nanyo lugo nonu mwanekenegi Ayego, ayego nonu merika Naigo nonu mwanonu mekenegi Afa mwara kwe Jire kwa kichi Oyemine mwafuma Esu mwiko lobia Esu kwenye suboro na negati Ugo chuku watu wana nalasi Anyafu lugo wane mwanya mwalia Wananya boya negati Anyafu lugo wane mwanya mwalia Oimu kedive nesoku Mwa kedive nesoku Oimu kedive nesoku Manu mi veneso ku, ayu mukeri veneso ku Ego di anyabi ego ga di anyana Anyafu lugo nyangu lia lugo Nadafu go kwa danu lugo Ugo, ugo, ugo mo Ugo, go buso chake Ugo chuku nyali ninenu wanondi asili anabwanayi Konya lili nenu wanondi asili afu kwa na yanya Enyu kubese negadi Joyi unyaro numeke negi Kwa dike mebya kene Onyoma neguso Kene lomo mele mwa Dikwese unyani onwunu mekene gi Ugo chuku nyalonye Ndia sili anakwanya
Ugo chuku nyalonye Ndia sili anakwanya
Ugo chuku nyalonye Ndia sili anakwanya
Ugo chuku nyalonye Gasilia na kwa miau